Oh, Marco, Coco. Ai, eia no kavika, ka heke a o nā pua. Eia, eia no kavika, eie, ka heke a o nā pua, eie. Ko maka e no velo nei, ko paha palina e kukuahina. Kalaha kaua hei noa, ka pua mai ole i kala, kalaha kaua.
Uhi uha mai ana lai, kei no mea e la i a puna lai.
Ula no veola, la i kalai la, ka pua i lima lai. Ula.
Ola na kila ke ka ahi ali i nanai lawe mai ka hua upuni. Ahi ki o ka lani.
Eia Hawaii a he moku, a he kanaka eia eia.
I ka holo holo, i ka pomahi na lai lai, i ki loho o na nea, i ka hoku o ka lani.
When you see Hana lay by moonlight, you will be I ka holo holo ka a, unia na ka huila lawe a lilau. Kua ku owe a paupono, na hua helwe ka wana.
Have you felt the power? Mountain craters throwing lava in the air. Or its green swept beauty. Each island blossoms everywhere.
Auhea valeana oe, e ka pua lili lehua. A he ipo ho'o heno heno, e ho'o hihi ai no kamana.
Mai ho eu eu ho e ke ue ana oe ho i ke i ka mea nui o halala i ka nuku manu
no hana le e ku
Kai no kawaii, hemolele.
a shawl with the fringe,
a petticoat
with half scallops,
sure,
and a tight short dress.